Eze nwanyị ori ekwa mgbe jere gwuyere arụsị mmiri. Ibi ị na-arụ ụka ngwụna ngere ezi na ala obi. Ebe ezigbo ejere ọrụ n'ahụ nọta n'ahụ, kwado na egwu eruone n'ọgbụgba. Ki Francis nna nyerugo Okafọ, o meziri nna na arọ ndị izu ọgụ, o meziri onye ọbụla n'ọzụza, bizinesman Boston, USA. Ekene m Chief Christi, ka imezie Ebune. Ogbu efe eze afurukwe na Nnewi, German Chief Executive, Gold SES Corporation, Coasting USA. Ekene m Chief Innocent Emeka Okori, akwa akwụrụ n'aka ọkwa, Ọhamadike ndị Igbo, bizinesman Boston USA. Ekene m Chief Dr. Clement Chimezie, Chijioke Anozie, Nzobi n'Ụzọbi, Omeremba n'aka ọkwa, Attorney at Law, ọkụ osiri mee. Ajụjụ ejụọ Chief Hillary aka ịmụ ihe a na-achọ Izumba n'ọlụ. Chief na Lọlọ ebio ihe a na-achọ ọkụ enyere mba n'ọlụ. Ekene Chief Dr. Chimezie bụrụ ihe sie ihe rigọba n'ọlụ. Gbakata gbakata bụ isi mgba onye jidere bụ isi. Gbakata gbakata bụ isi mgba onye jidere bụ isi. Nkụ mkpara n'ajọ ọhịa bụrụ nọ ndị anya na nka. Nkụ mkpara n'ajọ ọhịa bụrụ nọ ndị anya na nka. Ọhịa ka ị ga-esi ọkụ o, ị na-achọkwa ibu m o. Ọhịa ka ị ga-esi ọkụ e, ị na-achọkwa ibu m o. Oke ga-agbakwa ịnụ n'ọgba chara mma ka m mara ka m ji eme nue amamihe mụ ji eme n'ọgụ na mgba aka ndụ ọcha. Oke ga-agbakwa ịmụ n'ọgba chawa ka m mara ka m ji eme nue ọdọ na mba mba na akwara akwa n'ọgbọ dotu na-eme m na amamihe mụ mere n'uwe m aka ndụ ọcha. Barista Doctor ụkwụ ose a na-agba okirikiri na-arọ ndị izu ọgụ sema n'oche mba Onitsha. Oke dị ekere mba na-agba m n'ọgbọ ka ka m ji eme nue oruwe mba ekwe na-agba m okwu n'ọgbọ aka ndụ ọcha. Helin bụrụ ihe sie ọ pụta ozuo n'ọlụ. Ọgụ osiri mee ụmụ otu e gasi mee ka ọ bụrụ egwu. Ekene Chief Godi duru na Oriakụ ya Maureen duru General Manager NTA Lagos Ndọma. Ekene Mr. and Mrs. John Ọwekwusi Ebekuodike Nigerian Police Officer ebu ewego n'ọgbụgba. Ama nke o jiri sie ike na oruogo mgbe e ji ama ndebunde. Adamazi Mrs. Aline anọruo ihe a na-achọ. Ọ odebo NTM Safaba Ako Trime Onyenze Irali Amaruwa Shana Cho Obwe Finna Yerugo Naolo General Contractor Ndejiri Bin Lobodo Ekele Mono Hey Ewo Padi Kingia Mwona Arusinanka Driver na nyubo
Lady Jojo, you're the pillow, come on.
onye ụka bịara ọnwụ. Ugo e ji eje mba na ihe n'izu bụ afro butik redbo notolina usa.
Chief J. Edim, Director, Dimang Inter Limited, Okigwe. Ekene Chief Ben Ubaja, Director, Venice Hotel, Okigwe. Honorable Syndicate Chairman, Managing Director, Crystal King Group of Companies, Cindy Inewew, Cindy Owanine.
Oh, go see me. I'm going to give you a chance to get out of here. Can I buy a bag of yours? Joy of yours. Lady Hope, I'm going to pay my way book. Again, I'm going to check on us about Ekwe Robin Boyd, I'm going to Francis Tukuko Omeniro Hana Arondi Zoko Chairman APU Washington DC USA. Oji Koji Jisye Yike Ekenemu Christophe Ekwebelem Agwọ ihe a na-ebo m na-adịna egwu erugo n'ọgbụgba. Ụkwụrụ abụghị ma rị adịghị mma ihe emeebe nwata ijere. Ụkwụrụ abụghị ma rị adịghị mma ihe emeebe nwata ijere. Ihe emeebe nwata ijere eje tijere onye mkpu.
Ihe emeebe nwata ijere.
Kasiri ike kwuo na ohunkwe chere n'ụlọ ụmụ okorobịa na
Chena. Anyị ejijere onye mkpu n'ihe eme n'ebe nwata ijere. Anyị ejijere onye mkpu.
Eji ike eze mma na na-eji a na-akpọ mụ na Chena.
Anyị ejijere onye mkpu n'ihe eme n'ebe nwata ijere. Anyị ejijere onye mkpu.
Ndị otu ito kwa na-asọ anyị ekere mba na-akpọ mụ na ama.
Anyị ejijere onye mkpu n'ihe eme n'ebe nwata ijere. Anyị ejijere onye mkpu.
Abara eze nna Amaka bịa n'ụdị a na-ele nna ama. Okorobịa gbanị na-agụ mgba njụ ọmụ na ije ejide na-agụ maka. Ụmụ okorobịa gbanị na-agụ mgba njụ ọmụ na ije ejide na-agụ maka. Omeka na ọbara ya enweketa ya tọgbaka ete ekere mgba na-akpọ mma ama. Ire na nwa ibu nyiri mgbe ọla na asịkwanụ mgbe onye bụ nne m.
Ire
gwa gị igbo ọta mma gị na-akụ gị akpara ekwe. Kpakara onye ozi m kpakaba jiri igwe ekere mgba na-akpọ m n'ama. Ekele m chief. Kansi eji ụdọ ọgụ ọnwa na-ebiri ọha na isiga narị 1 milion ikwe ọgụ anya. Okorobịa ije agbanị na-agụ mgba njụ ọmụ nọ. Omeka na ọbara ihe mgba nwekọ ma ọgbakọ ete ekere mba na-akpọ m n'ama. Ụmụ okorobịa ọgbakọ ime arụ na-achọ ịtọ nwa.
Ihe emeebe nwata ijere. Anyị ejijere onye mkpu.
Ogwana Obioha, London, Olorie Mere in a year in Goku, Asan, Asan, the Pankas Lava Sinon, and then PC, and another point of view. A can then see Peter, more than Rojamba. I want to throw her. Mamuchu, Chairman, PP, NNPC, the Premier, PDB, Okosi Sini Sochi, Vice Chairman, PDB, NN, PC, Depo, Chief, Richard Chumafo, Ido Fufuma, PRO, DTD, Enugu Depot, Chief Fire Sotapo, Malapu, Ogule Tendo, Naro Chukwu, Petron, DTD, Enugu Depot, Ogo Kirine, okay, okay. Ajujajo, Simon Mbada. Mbada Bona. Oye si kebu oye. Tolieka Okwa na Fanya Doron Mej Omeroha Yunga Takwako Enugu Agede Opo Sirime Mede Kovre Kusi Zoya Zoya Yo Nekwe Rogo Mbo Eji Amambo Bide Bunde Eji Amambo Nabon Keboke Eji Amambo Eji Vike Dwe Noku Eji Nankwe Wetiba Eji Riba Wetiba Eji Riba Wetiba Eji Kwa Yomu Awi Ye Kuruka Neme Eke Nanki Karichuku Oye Kie Bugu Ebo Grigiri Chief Bennett Okoye Nayoka Chief Ignatius Okeke Kaboya Dena Ebo Erwebo Kwenu Abuba Monday, Eberibo, Enembo Gayakelegu, Sipano Kamba Naba. I'm not going to be able to do that. Marimba, Wazrike, Agana Bendru, Boni Bolande, Aba Wodiki, Mokigwe, Aba Kwele Nane, Yuta Waka Yuele Memela, Ekenem, Wale Rab, Ibe Zimbi, Kambe, Agatwe, Ziri, Jeti, Eze Mankabo, Nanopa, Umunoj LGA, Abia State, Ona